with the star shine. Chane yaranguze naizi yamfatishi jumugozi ni warukundo bayo undizongo izangize imbohe yumukiza ndui wena wenu wanje gushiti Nuiwe, nawe nuanje, mushiti bihevyo se Ndosi nchuti, ziza chane, yamviri ya maraso Yanyiguza, mubugingo, nawe yara nyihaye Chuma kubinu vyanje vyose Ivyanje na de uganje Nivyumukiza wanje Chane Shizu